masithi apha sinemigqa emibini masithi lona umgqa ngu-line AB ngu-line AB ze omnye umgqa wethu wesibini ibe ngumgqa CD le migqa ke ayinasiqalo ayinasiphele ihamba nje udonkanka yomibini ke le migqa yethu isephepheni elinye ngamanye amagama ikwiplane A1 le migqa futhi enye into esiyibonayo ngayo enkanye enye into esiyixeleleyo ngayo uba soze idibane le migqa kuthiwa soze idibane kodwa yimigqa emibini eyahlukaneyo futhi isephepheni elinye kuthiwa ke le migqa soze idibane ngamanye amagama these lines will never intersect xa sixelele ukuba le migqa soze idibane ithetha ukuthini ke loo nto ithetha ukuthi le migqa itheni i-parallel lines ke siyayazi ukusukela ngoku uba yimigqa engasoze idibane xa siyixelelwe loo nto i-parallel lines siyazibonisa ngamaphawu athile ukuba uba sithi u-AB u-parallel to CD ithi ke loo nto u-CD no-AB soze badibane nangona bekwintoni bekwiphepha elinye okanye bekwiplane enye sizothini ke ngoku loo nto izosincedisa ukuthi sithini sikwazi ukujonga ukuba zeziphi ii-angles esizoba nazo kodwa ke phambi kwaloo nto funeke siyazi ukuba siyibhala njani phantsi xa sisithi lithini iphawu lokubonisa ii-lines eziparallel yile migqa mibini imileyo ke apha sithe u-AB umgqa we-AB uparallel kumgqa u-CD ke loo nto siyahamba siyoyibonisa phaa kulaa migqa yethu siyizobileyo ngezazikhombisi zimbini zincinci okanye ezaa arrows uba uyathanda ungazenza zibe mbini okanye unganza i-arrow ibenye okay enye into ke ngoku ukuze sifumane ii-angles kwezi parallel lines njengoba besesitshile uba izosinceda ukujonga ii-angles yethu funeke sijonge sizobe umgca onqumla yomibini le migca sizobe umgca ohla okanye onqumla kuyo le mibini le migca yethu i-parallel lo mgca wethu ke sizomthiya ngoba ngumgca u-L umgca u-L ke unegama abizwa ngayo kuthiwa yintoni yi-transversal line i-transversal line ke ngumgca onqumla imigca emibini e-parallel lo mgca ke naye akanasiqalo akanasiphele yi-ray ngamanye amagama lo mgca u-parallel xebe le transversal line yethu siyayibona ukuba isinika ii-angles okanye iikona apho idibana khona nantoni nezi-parallel lines isinika ii-angles apho idibana khona nezi-parallel lines uyayibona ke le angle ilapha emazantsi kulo mgca wethu u-CD izolingana twatsana nenye i-angle eyi-vertical angle yayo ngenxa yento yokuba ezikaloku le-vertical line xebe le parallel line yethu ngu-CD idibana apha kwelichokoza nabani ne-transversal line yethu i-vertical angles zonke ke ziyalingana siphinde sibone enye i-vertical angle yethu leyana i-green izolingana twatsana nale angle ingapha kwayo okanye ijongenene nayo ngapha kwantoni kwendawo yodibana okanye ngapha kwe-point of intersection ke lena ezi i-vertical angles sizozibonisa ngomgca ohlaza ukuze senze umahluko funeke apha uyabona uba sinemigcana emincinci ehlileyo ukubonakalisa ezinye i-vertical angles okay siphinde siyojonga phaa phezulu naphaa phezulu uyabona sinemigca emibini enqamnezileyo le migca mibini futhi izosinika nayo i-vertical angles andithi uyayibona into eyenzekayo apha le angle ityheli sizothi iyalingana nala angle ityheli iphaa phezulu ngoba yintoni sizibiza ngoba zii-corresponding angles ezi zimbini zityheli ngoku siye sabuya sazibhala ngombala oyelo sithi zintoni zii-corresponding angles kaloku uyabona uba lo mgca uyi-transversal line yethu unegradient okanye ukunokuthambeka okufanayo. Koku kunyanzelekile ukuba athini apho anqumla khona eminye imigca enegradient ezifanayo asinike iangles ezifanayo. Siyayibonisa ke le nto apha ecaleni. Ubonakalisa kakuhle i-corresponding angles. Uyazibona as angles sizibhale ngomgca otheni oluhlaza. Apha sithi ezi zi-corresponding angles. Uphinde futhi noba ungazoba eyiphi na i-transversal line enqumla i-parallel lines ezimbini. Nazo nayo loo transversal line izothini izophinde ibe ne-corresponding angles. Kaloku i-parallel lines siyayazi uba zinokuthambeka okufanayo okanye i-gradient efanayo. Ngoku xa zinqunyulwa ngumgca one-gradient efanayo ndawo yonke nee-angles ziyakhona zizofana. Uyabona ke ezi angles zilapha phezu kwezi parallel lines zethu sithe zi-corresponding angles. Xama sithi sibeka i-protractor apha. Uyayibona i-protractor yethu imeta ndaweni inye okanye ihamba ndaweni inye kuzo zombini ezi ndawo. Pha kula angle yethu ipha phezulu nakule angle yethu ilapha ezantsi. Intethetha ukuthi i-corresponding angles zethu ziyalingana totsa na. Xa sesitshilo ke ukuba i-corresponding angles zethu ziyalingana. Intethetha ukuthi la corresponding angle iyalingana kunye nezi vertical angles. Futhi i-vertical angle yala corresponding angle iphezulu yilena ilapha emazantsi. Futhi sithe kaloku i-vertical angles nazo ziyalingana totsa na. Intethetha ukuthi ke ngoku uyazibona ezi angles zihlaza zizolingana. Siphinde apha sibe nenye i-corresponding angle. Nena ke i-corresponding angle zii-angles ezingaphantsi kwe-parallel lines zethu. Ezi corresponding angles ke sizibonakalise ngomgca o-purple apha sithi nazo sitheni ziyalingana totsa na. I-opposite angle okanye i-angle ejongene nala corresponding phaphezulu izoba yi-vertical angle. Sitsho ke ngoku sithi i-vertical angles ziyalingana. Kaloku bese sitshiyo i-vertical angles zitheni ziyalingana totsa na. Enye into esinoyibona apha kukho igama elitsha ekuthiwa zintoni zii-alternate interior angles. I-alternate interior angles zezi angles zilapha ke ngaphakathi kwiikona zika-Z kodwa ke akubalulekanga uzazi eziyi-angles ukuba nje uchanile ukuba i-corresponding angles ziyalingane futhi ne-vertical angles ziyalingana akho sidingo sokuba ulazi eli gama linzima lithi okanye usebenzise eli gama lithi alternate interior angles. Ukunto ebalulekileyo wena gcina nje i-vertical angles uba ziyalingana ukwazi uzibona ukwazi futhi nobona intoni corresponding angles. Ngoku ke siyibonikele ke leyo sathi masithi man ukuze sicacele kakuhle masizinike amagama ezi angles zethu. Masithi sawusebenzisa oonobumba abancinci sithi sino angle A B C D phaphezu sibe no angle E F G no angle H ukuze ke ngoku singabhideki xa sithetha ngezi angles. Sitshilo kaloku sathi u-angle B uyalingana nabani no angle C ngenxa yantoni bazi-vertical angles futhi bayalingana no-angle F ngenxa yoba uyintoni uyi-corresponding angle. U-angle F yi-corresponding angle ka-B futhi balingana kunye nabe no-angle G. U-angle G yena yi-vertical angle kabani ka-angle F. Into ethetha ukuthini ke? Into ethetha ukuthi u-angle B no-angle G bayalingana. Nganxa yantoni sithi zintoni zii-alternate interior angles. Bese sitshilo ke ukuba ayikubalulekanga leyo into siyazi. Sithe zii-alternate interior angles. Okay, singayazi kodwa eli gama linzulu kangaka kulula ukulibala. Siphinde sabona futhi ukuba u-angle A uyalingana no-angle D futhi aphinda alingane no-angle H. Afiphinde futhi u-angle H alingane nabani no-angle E. Enkosi, siyakwazi ke ngoku ukuthini ukubona ii-angles ezenziwa zii-parallel lines.